Baby, kuphi mina ngishisila. Baby, kuphi mina ngilila. Manje sekuyaxaka, ngoba sekuyakhanya senginabangani abangaka. Nabangani abasma, bengihlupheka, ngihlupheka, ngihlupheka. Bengifuna iphepha, ngifuna iphepha, ngifuna iphepha. Bekunzima bro, cishe ngawo aku. Lokhu ngizamile, lokhu ngilwile. Amafenzi ami, abangani bami, sebejabulile. Izitha zami, ezilwa nami, sejabulile. I can see my fake friends, bayavela, bayabona i-success. Bathathe ngibabone, andihleka ngisakhoni. Ukufela ngaini matoki, zenza muhle ngami. Zenza abangani bami, nini izitha zami. Zenza muhle ngami, zenza abangani bami, nini izitha zami. Zami, bebe kuphi mina ngishisila. Bebe kuphi mina ngilila. Manje sekuyaxaka, ngoba sekuyakhanya senginabangani abangaka. Abangani abasma, I'm living a soft life. Imina seshayo five. Yonke into engifunayo, yayithola. Yonke into engidingayo, yayithola. Mina ngiyazazi izinja zami. Ngisho sekubheda, kodwa uzoyenza iplani. Ngisho abangani, yazi beyenza iplani. Bebethi masipera asami. Lapha nginamali nandranti. Bebhizi besibukela phansi. Manje sekuvuma baphansi, bangani sebexoshwa phansi. They don't know my past, and they don't know my hustling. Baby, kuphi mina ngishisila. Baby, kuphi, baby, kuphi.